Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbi salli ala Nabi Muhammad ya Sayyid.